gaban wasa gaifi jin wagawa sama gobi na baba ku da jajaje ku haka ne ija shanti gaban wasa gaifi jin wagawa
gaban wasa gaifi jin wagawa.